Bivana ndahantu hakanye cyane.
Nshawe numva yuko nzagumvira ko bana umukunda kwifuza Delicia.
murumva ko gwa masenezite
nabirenze gisa
ngo bavuze amasenezite cha kugufira ko utavyitetse kubera impwemu ari geze cika ndabeshe
si asma idrisa ni masenezite sinzi na vyaza
ah umudema gwa yasma niwe ama
nibo impwemu zigira
uri kuramusondura nyene impwemu zagira I'm going to go to the family. Dry quick exprim Kushaku Kavuga, Kyusa Nokutukan. The niggas think you could have one of them.
Because you could have got material me away beside me.
Well, you're telling
me, I wish to be a monte, you check a jumbo chumbo.
Sundor, no Sundor Greek.
David,
no, I don't know Utioki Greek and
the Negis Greek knowing.
No, no, Vakirim, Vakirim, many of us.
China goes a brain. If you can't get a sooner, I'm on no womb.
But you got it to bless.
It's not a social
to bless you and I'm a pinny motto. Mapini baita tubless ajya bakenta jamwa chambre chambre ere
ok
amakuru muri zake ari ati
turakome
muko bi nese nabonye mwagize application ko mwari mwahagaritse ibikogo byagenze gute
mani impamvu
yeah
shinde
yeah bapfunde
twego ya kajya kaboro kaka bisigura byose mu ntumbero yo ku
That's
what you call me.
Look, I may be gani. Would you almost get a mood the Musangaba no masham?
It
wasn't saying. I'm going to
put
a musham.
It was a man.
I'm not going to be able to do it.
I don't know what you're doing.
Wambaye.
Ndeka.
Wambaye.
Ndayambaye.
kambara mishino wambaye tura
ibana ndaba ndabiheba
erindira gato ntanaki
none we
mbaye
wambiye kwanze ubya ngo ntibagware infection yabigenze gute
nibere
okay aba hoshashije ubyo na ivyo wunzi
je ushakashatsi wagitse
bwiwanje mugabo niko numva nabaganga bivuga urayimesa hama ukaye nikira kuzubikoma neza mukayikorora
wone kuzubigeye
ivyo ntibisa wonga ngumva zibintu nga
takubajije bigende haya abantu nga uraza ma infection ngana ari mabi
ara irabaza cyane ngo se infection
infection yimbi none kugira urumva arayimesa
amukani ke kuzwe kumuka ikuma neza amukabona ku kayigorora amukambara gusarera vec notre kitire ndazi bintu byo kugura kugorana
kugorana ubura yimeze ukani ke gacuka bita kujya direct ngana ahubwa ni keza y'Imana ni keza be urasha itatuaje gutrai renouvel
Idrissa Brem niyo yona yizanye gute cyane tatuaje ngira
iyi stage nyose
ni marke
kero umuntu kugira umumenye umenye umujyanga avamwe haba ari kintu kimuranga usanga afise ma in mark tatuaje ni mark usanga uko abantu ibintu bose amaze kubihindura bana uko hari namabanga yakora abubatsi amabanga bituma abanga yabubatsi mugabo uwe yakora abantu nyine mu Simbizi abo urumva rero ko isi yagira hinduka namatatuaje ntiyari mabi avant igafise signification yari ifise Boy, you are still very good.
Change the Honda Kund.
No, we are in. Yes, it's in a jar.
He needs in a giant.
They are going to your car.
Fire, I've seen. You can choose to give us any gemba no manga name sounds.
So,
no, of it, Nasa Quiz, which I'm a queer come for guides.
Shaki candy and a lady.
Oh, yeah, sure, go here. Distributed Zoringa.
Jumusanda kenyo zinga ndike nanje ku buryo wa
nibikunda
kwera ushagwa tukata rushakuwa huzura kabono
kahe
kachimwe shi pink kama ni pake
zipo kwa mama sa Idrissa karambisha je wiyo
no musi wageze bujumbura bagushize kuri bio power bamaze kuvyimba umvise ngene yo kufisa mabera kuzi
umaze kuvyimba
ari kwisi
nani ndakugize kwa maze kwandika ku mubiri wanje gusa na uranyandika ko
cyenzo kwandika I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.